Mnakwethu.
Baby.
Okay, ngizobuye kufanele.
Yeah, njengoba bengishilo ukuthi namhlanje ngiyahamba nabangani bami sayikhipha. Bayeza ke like right now. Kama bengena ubatshela ukuthi bahlale phansi.
Oh, sengilungiselela uhamba.
Baby, ubatshela ukuthi bangilinde nje. Emaminithi amancane ngiyabuya.
Oh, okay, no ayikho inkinga, ayikho inkinga. Sifonele. Ingenzeka ukuthi abangani bakhe labo ungangena.
Hello Goobs.
Zintokazi ninjani?
Siyaphila la
yabona. Ngiyathemba ukuthi inini abangani bakhe labade khuluma ngabo ukuthi uzohamba nabo. Oh ayi no. Manje anisho nizohamba nigqoke kanje vele.
Ukunde 10 manje. Awubona nothi fresh finally operation bezithanya. Yashisa.
Oh no, nasekhaya bavumile ukuthi ngiphume nje.
Obviously.
Okay. Manje anisho le mall le kade khuluma ngayo, niya kweyipi i-mall?
I-Gateway.
Gateway.
No. Point of correction, baba. Gateway.
Okay, a Gateway.
Bangali! So, how about my baby, don't get pegged, my give us a Gateway.
Funny, my dog, you're giving me happy.
Baby, she launches a lot to say, I'm an abandoned mum's Gateway.
Oh, guys, imagine when Ubono to so Puma Lindsay, Uko Ganji.
Oh, baby, cashies.
Tool. Ngakususa le kwaNongoma ngakuletha la ugqoka amaphinifa iketo zakho zayishaya la ezantsi emaqakaleni manje yini le
inkinga ukuthi bheba zikhe izinyo izinto ezinazo ezinkinga
awunayo into yokugqoka wena awunayo into yokugqoka wena awunayo
cha
oh ayikho okay yazini samsekamera nje tshengisa sikhona impaki yokubona samba
Oh,
my name is Jonathan. I'm happy.
Hi, Mama. Open the window. Hey, yabona ke manje mama selingahamba nimthathe mama nihambe.
Baba ayi ngithuli ngakhoyo umama futhi fanele luthethe singafiki manje ubuya sibiza.
So fanele baby.
Baba masikhonza mama bamthandazi. We love you.
Mama khulileka bangeke bakushike. Hamba nami. Yabona mase nje ungikhumbuza ngeyikhadi zakho. Yabo uyakhumbula ngisafika kwena empuleni umasha. Yabo ungakwenza nje. Hayi hamba nami mama. Hayi.